kochete ukatanda pa screen pako chete ukuona ndaiona pari mudoto kuti varanda vamwari vatsika panzvimbo naida kuti titore zvimwe varanda vamwari tinoda kumbocelebrata tichigamuchira profet kuda kwase jose and mamanetwini jose itoveremere
Timber money.